ki te tumu whakarae. Ara o koe, kei au ki koe, hei au he kuku mokemoke. Hāhā te whenua, hāhā ahurei. Kakau ki uta, e karere motu ake he kurauna.